dhaafiyo iibiyo wadnuhu u dhexe socdaa caashaqa wareegihi lada ma dharbo ruuxiyo lafuguhu u dhaadhaca dunta cunadaha ay marotiyo iibiyo wadnuhu u dhexe socdaa
Show, and then